atwakire koko mu mucamanza tumenye rero ko twebwe turi ku rugendo mu kuzirikana ibirenge biriya twibukanye yuko turi ku rugendo tugana mu bundi buzima hariho akaririmbo ka kera bavuga ngo tweze tuzopfa ntawe uzurusimba no kuvuga yuko ntaho tugenda ku mana mu buryo butandukanye twese tuzopfa ntawe uzurusimba mwese azosezera isi twese twaze ko indaro aho twahashitse ata na kimwe tuzanye ariko ugasanga kenshi ibintu tuzarundaga kuri iyi si kandi tutazopfa na gatoyi tubimaze ibyo rero kikaba ari kimwe mu byononye isi turiko ni kimwe mu byo shetani icako kugira ngo isibanganye isi turiko iciye ku bantu bayibako ariho twebwe nubwira ni twebwe tuhari ubuvunya kubera yuko uyu munsi ni ukuvuga yuko ari twebwe iri jambo ry'imana ry'uyu munsi ririko rirabwira turamutse muri ekereziya ku isi yose duhimbaza umunsi mukuru wa kirisito umwami ukaba ari umunsi usozera umwaka w'amasabamana umwaka wa liturujiya bisoma dusoma ku munsi bigabuwe nk'uko tubimenyereye imyaka itatu akaba umwaka twita A, umwaka twita B n'umwaka twita C ubu tuba duhejeje umwaka B tuba dutanguye umwaka C ni umunsi rero kandi uyu munsi ni umunsi mukuru w'abanyamihari nabo bose bari mu butumwa bw'ekereziya turiginana uyu munsi kubera yuko turangije umwaka mbere kikaba n'igihe cyo gukenguruka ku byiza byose imana yatubwiriye tumurikiwe dufashijwe n'iri jambo ry'imana maze iri jambo ry'imana tukaryakira nkayambura tuzi iyo imaze kubona kuri iyi si idaheza ngo isubire inyuma idakoze icyayizanye ngo isi ironke ubuzima ibimera bitotahare abantu baronke icyo bafungura baronke ubuzima n'ijambo ry'imana ribwirizwa kuduhindura ni naryo jambo yezu kirisitu mu kwigisha yahereye ko aho yagira ati nimuhinduke nimuhebe inabi yose kubera yuko ubwami bw'imana bwabashyitsemo nimuhebe ubwicanyi ibyo byose bitituma iteka imana yateye umuntu kubera yuko ubwami bw'imana bwaba byagiyemo nimumugerageze murangure neza amasezerano mugiranira hagati yanyu nimushyire imbere ikinyoma kubera yuko ubwami bw'imana bwaba byagiyemo ahari ubwami bw'imana hari neza ahari ubwami bw'imana hari amahoro ahari ubwami bw'imana hari ukurekuranira kuva kera rero imana yabiriyereka abayo cyane cyane ikabigira igomba kubahanura kugira ngo ibacishe mu nzira zigororotse mu kubigira rero ikaba yaca kubahanuzi abatwumvise mu bisomwa by'uyu munsi bakaba batubwiye amajambo akomeye cyane umuhanuzi Daniyeli yareretswe abona umwana w'umuntu aje azananye n'ibicu byo mu ijuru na Yohani mu byo yeretswe yabonye Yezu wenyine mu bwiwe ariko araza mbere yitondora agira ati jewe nduriho nduwanyeho rugira rubaze we mushobora byose aje umwami arabivugiye mu nkuru nziza yishyura Pilato agaheza akamwereka yuko atongera ubwoba yuko Yesu aje kumukura ku ngoma kuko ubwami bwiwe suko kuna kuri iyi si ko Yesu adashobora kugira nkuko abandi bami bose bo kuri iyi si bagira kuko rero abwira abatumwa biwe abwira ati ushaka kuba mukuru mu bandi nabanze yigenze nk'umushumba w'abandi arondere gukora aho kurondera gukorerwa arondere gutungisha abandi aho kurondera kwitungisha wenyine arondere amahoro n'ubutungane ku bandi abirondereye abandi aho kwironderera wenyine ngo yirondere wenyine abari we yikingira abandi abatengaho uri umwami turihaza uyu munsi rero yaje gushingira ingingo ukuri kandi nazo biratwibutsa yuko mu buzima turimo ngaha kuri iyi si twushingira ingingo ukuri kuko ni we yatubwiye ko yaje kugira ngo atujyane kwa Mana se hagira ati jewe ndinzira ukuri n'ubuzima nawujya kwa Data atanciye ko rero natwe twatoranye inzira y'ubukristo twitwa abakristo ni ukuvuga yuko twamwimitse akatubera umwami uyu munsi n'akaryo ko kurimbura koko ko twamwimitse ngo atubere umwami tumwigane dukore nk'uko yakora tuvuge nk'uko yavuka koko kugira ngo rya jambo riduseruke tunaze rero uyu munsi twishyize mu katamesha mu wese abaza umutima wiwe ati ubwo rero naragenze intambwe cyangwa narasubiye inyuma ubu Yesu Kristo yarambereye umwami naramwiritse mu buzima bwanjye kandi ndabigendera ndambuye barabona ko kuko jewe ndi umuco umurikaho mberereye jewe ni wa muntu w'akanovera izima ko none rero icyo ni cyo kibazo umuntu wese yotaha aribaza uyu munsi bimutume mbere aterane intambwe amen.